Molo mahlobo enibingeleli igama lami ngikudawu waphungula aka King Langabi Makusu kulakho lokuqala la mntana sikhangela wenza ukulungela ukucindezela like button ne subscribe button ungakhohlwa ukungilandela ke enkundleni yokuxhumana yazonge Instagram it's @king_langabi amaceke inhlobo ezomculo iyahlukena Awaneme Neze ngemanager yezamabhizinisi Yomsakazo Ukhozi FM sibonga ingcobo lokuzemva ukuthi enqabile ukuba nomhlangano ke nawo lamaceke acole inhlobo enhlobo ezomculo kuzoke kubalwa kamaziyoni Gay, a capella, umpaqanga kanye nesicathamiya kanti ke azibiza ngesixaxa sobuntu akhona ndengo ukuthi ke umculo wawo awudlalwa emsakazweni Ukhozi FM kanti uma kwenzeka udlalwa ke ebusuku ke kanti ke ngalezi zathu bafuna ukuba ke nomhlangano noSibongi Ngcobo abophiko lezi ndaba zedelisani babe ukuthi babone i-email lapho uSibongi ephendule khona wathi lamagcika wabhale noma yini ayifunayo uzophendula le mpendulo ke email ishela amagcika ethukuthele omele kamagcika amazayo uBishop Mkize uthe emva kwesikhathi ke side ke sibebonile ukuthi umculo wamaziyona udlalo lapha ukhozini kanti uma ke kwenzeka udlalwa ke ebusuku lapha abantu abanengisebelele khona ingakho bebhalela uSibongi i-email becela ukuba ke nomhlangano naye kepha ke lapha ke wenqaba uthe isenzo sakhe sibaphoxile ngoba sikhombisa ukungafuni kwakhe lapha ukuhlangana nabo kanti ke ukuziphatha kwakhe kubabonisa ukuthi umculo wabo awusozo wadlalwa njengeminye wayibamba le group executive for corporate affairs and marketing Sipolelo uthi SABC ithanda ukuziphika lezi zinsolo ezingekho sokuthi ke i-business manager yokhoze FM enqabele ukuhlangana ke nesixaxa sobuntu uthi SABC ayikayiboni into ke lapha empini ngokuthi uSibongi acela imininingwane ethi xaxa khona ezozilungiselela ngaphambi kokuba ke nomhlangano aphinde kaqonde ukuthi ke eziphi inkinga ke leli iqembu elibhekene nazo uqhubu wathi ke ngeshwa i-SABC ayihlele ke imhlangano nge-media mina nganokwethu ngizofisa ukwazi ukuthi lithini uvula khomayelana ke nalo loludaba We comment section. Nga kuhla kucindezela like button and subscribe button ongilandela like Instagram. It's @king_ngabi from me usumdakadanga ngithi pa. Senghembe.